Thetha Nkosi ndilindele okokuthethwayo ku elo lizwi lenkuthazo malivakalise ku ndimamele Nkosi Thethilizwi lakho kum ndimamele Nkosi Thethilizwi lakho kum kuze ndibe nokuqonda malibizwi Nokukulandela wena ongumalusi wam kumahlelo amahle apho ndonwa bakhona call.